Ngiyabingelela igama lika Jesu Kristu wase Nazaretha ekseni ngiyabingelela Archbishop Mandlindi Christian Apostolic Church CDC khona la eNkomazi eMangweni. Sithanda kubonga nje, sithanda kubonga nje umkhulu libandla, sithanda kubonga isupport yamabandla onke ala eNkomazi. Ngihlala khona ukuthi la ngicine endlini ngifike ngiphephise. Ngibonge futhi ne-NEC ibandla le-CAC ngokuqala umsebenzi omdala. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu abamasinte abakhulise egameni likaJesu. Ngibonge futhi na-videographer wethu Sengqeshe wenza umsebenzi omuhle nothumekayo. Sibonga kakhulu umsebenzi wakhe, uyabukeleka umsebenzi omuhle uNkulunkulu abamsinte achubeke njalo. Simnikele futhi nesupport, siyabonga kakhulu. Siyabona kumazuselela umsebenzi omuhle, siyabonga nethemba lakhe abamusize. Sibonge futhi nama-guest wethu laba sihloniphe kakhulu ukuthi batorendrisha ama-items. Siyababonga kakhulu, ikakhulu Archbishop Dr. Archbishop S. H. Madwasela ebandleni le-Exodus, Presiding Bishop Jinkulu ebandleni le-Mighty Anointing, Bishop Sisiwe ebandleni le-IMT. Siyababonga kakhulu Pastor Mnisi ebandleni le-Jerusalema from eBarberton, Archbishop Mkhatshwa ebandleni le-Presence kaMhlushwa. Sibonga kakhulu, sibonga kakhulu ukuthi nikhona ukusihlonipha. Dorenda le chama
ngingafikelele.